okumanya ibinabira cyose rwa ritwo ryankyo anamuna sensemeria y'ibinabira ukorigere tigiti yo cyo gose ari ko ryo bunyango ngo bwa Africa bwa AFCON no mwaka w'2025 niko bono ankyo cyinse ikomigoro Rwanda baracyose ari amo na Nigeria akaro cyinse cyo South Sudan baracyose ari amo na South Africa boygo ikibino kerekera gose rwa NCA mwigoro na Namibia bacyose ari na Kenya inyonga na Namibia n'inyonga ko bagiye gukora na Cameroon akaro Kenya na Rwanda ko bagiye gukora maka na Zimbabwe boygo kimano kende Liberia bacyose na Algeria akaro Zimbabwe Barabosu na Cameroon, Guinea mbachikosuri na Tanzania, Ekeroboigo Benin mbachikosuri na Libya. Kurenda sense moja UEFA Nations League niko Hungary mbachikosuri na Bosnia, Netherlands mbachikosuri na Germany, Ekeroboigo Albania mbachikosuri na Georgia, Czech mbachikosuri na Ukraine.